unajua na kupenda baby girl. Unajua na kupenda baby girl. Unajua na kupenda baby girl. Baby girl, baby girl. Unajua na kupenda baby girl. Unajua na kupenda baby girl. Unajua na kupenda baby girl. Baby girl, baby girl. Una